This is for you.
You can't send it all.
I know. I'll save it until I see him.
I've had a real steering wheel.
Come on!
Hurry, 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 h